iyini i-asthma?
I-asthma kahle kahle isifo sofuba naso.
Okay.
Kodwa somoya ke sona.
Okay.
Into enzakalayo ukuthi amapayipi okuphefumula uma kukhona i-infection ebakhona noma kukhona into engazwani negazi lakho kuba khona amasotsha omzimba aba overactive ngalendlela emangalisayo agcine esevala amapayipi okuphefumula yingakho kuzothoka kuba nempawu zokuthi uma uhamba kuba khona ukuncipha kokuphefumula kwesinye isikhathi awusakwazi ukuphefumula ube nokutwininisa yizona impawu ejwayele ukuthi befike ngaso la emtholampilo
isifo lesi esiphatha abantu abanjani abantu abadala noma abancane noma sihlanganisa nje wonke umuntu
ukhula naye isikhathi esiningi
okay.
Singaqala ebunganeni bakho kuze kube uhamba naso uzuyofika ebudaleni bakho kodwa sikhona ke izinto ezenza ukuthi mhlawumbe abantu begcina sebeba nazo okunye kwazi uDkt kade ekhuluma ngazo yikho khona lokuthi angeke sithathe inkinga sesithathela phezulu kusukela emuva besakhulelwe abahambe bemakliniki ngoba ukutetwa komntwana omncane kakhulu kuyamdalela ukuthi abe ne-asthma masezaliwe kanjalo futhi uma izotetwa isikhathi singakafiki nakho futhi kuba nakho lokho ukungagomi ukungavaccinate ukwenza isiqiniseko sokuthi lapha abantwana bakhona indawo yabo ihlezi iclean ngaso sonke isikhathi yizo zonke izinto ezigcina zithelela ukuthi abantu babe nayo i-asthma.